Ndabaha ikaze na karibu muri kino kiganiro kidasanzwe Heat Connection ni kiganiro kiyo misose ya mbere gushika kuwa gatanu turabira mico kugwa kugira ngo ibikogwa mvabwenge bishike kure abaririmvyi abartiste bacu bagira iteka ni jambo hano mu gihugu cy'u Burundi turi ku munsi wa kabiri igenekerezo ni gicenda ukwezi kwa mukakaro umwaka wa 2024 kugira ngo tugere kuri yasango twama tubabwira Dunda na Buja FM ni ku magenekerezo ya 21 hariya kuri Lise SOS. Ikiganiro mutegurirwa Nino Samirizi Buja FM 87.6 kwa tukumviriza bari hano mu gisagara cha Bujumbura we gatatu akaburungu Buja Media akaburungu.com Ami Pro Hassan H DJ Israel hamwe na Linda Nikitro igira kabiritswa kuba turi kumwe na mugenzanje Ami Pro mugiye kuri mikro ya mbere muri kumwe na Geo DJ Israel ihanga ry'Imana. Ami Pro ndakuramukije nizere yuko umeze neza mardi special witeguriye gute?
Meze neza cyane ndashimira Imana Israel nizere yuko na ku ruhande rwawe ibina ni munda marembe. Ndamutse n'abariko baratwumviriza bose muri kano kanya abahisemo gushira urushinge rw'inyakiramajwi zabo kuri 87.6 hamwe na www.bujamedia.com. Meze neza ndashima Imana mu kanya wari kuragaruka kuri Dunda na Buja FM kwa sgendwi zibiri abantu bariteguye uno munsi baraza kubona fish final abartiste bose bazoperforminga barenga kuri 30 ariko kandi yindi gahunda nibaze ko abarundi bakwiye gufata nkankama n'indi gahunda izo bitariki 30 z'ukwezi k'umunani
yego
izobera hariya kuri departement yo mu bidanga karanga inahemuka
kabisa
bona neza ko ku munsi wejo namwe ndagandira nabo barambira ati ya mipro nitukubeshe abantu bose bazogira ico bakora kuri evenement bamaze kumenyekana hasigaye gusa ko tubashira hanze mukabamenya ariko kandi naravye sanga boye ibintu biteguye hakiri kare bigenda neza abajama bariko bariruka cyane kugira ngo ibintu byabo bishobore kugenda neza natwe ico twabemereye no kubashigikira muri binabiriya ni gahunda nyonye tugiye kubabwira cyane yindi gahunda ni giteramo cha Natasha ngenda banka kizoba tariki 3 z'ukwezi hariya kuri Source du Nil ariko kandi abantu bumve yuko turagarutse kandi ibintu by'inkino kuko tariki ya 26 azari ku munsi wa gatanu hasigendwe 3 turakina indi match Bujumbura kuri Centre Technique abaririmbyi n'abamenyesha makuru tuzokina n'aba diaspora
n'aba diaspora bakiyoyo juma
ba juma mos aba diaspora bakomeye nyene bakiyoyo juma nabandi ba diaspora bavaza Belgique, Hollande, Suède, Canada bazabare ngaye Bujumbura bazohura na ba Dramati ba Arnovic ba Emerson
amatwa nsumira ngo nagatutu kashobora kubera hariya bawarase bavugirize hariya kwa James
ibintu kabisa bifashwe neza tugiye kina na ba diaspora uravyumva
muramutse the big boss James hariya kwa Ziranotse abona gahunda ya club culturel inahemuka
bamaze gusohora
mukanyiraza gusohoka
ibintu ko bikaze none
ibintu birarenze
fisi ariko ikibazo ni kimwe ko ntibona ko ntibona
mu mafishe 25 yambiriza gusohoka no mu
azosohoka mafishe
25
bagerageze rero bansore kuri afishe ya nyuma
bikovonko
kuko jewe
wewe na Gael hamwe na Kiging
nizo dusokora
yewe
Yewe ibintu ko
biteye zobara mateka dasanzwe le 30 août hamwe na association club culturel inahemuka bacha bishura
hozagara hapana ngo bacha bishura ubundi twebwe inahemuka kwaramaze kumenya ko bigenda nitwe nitwe mu gwa mbere dusa abantu benshi rega je yumpaye akazi ncamba wow
kabisa
none nkubu wo mbira yindi radio nibaho ni Buja FM hari ne umbwira undi muvuye ni nahemuka
ndabigutuye
niko bimeze Israel iyo umuntu mukoranye
ubundi
ubawe
ubundi nahemuka n'umuntu wese atigira hemuka
none no hemuka gute kandi baramfashe neza mubeshe nibikunda Israel cyo mpaye akazi kawe
mama
turagowe
uno munsi turaza kwakira Arnovic kumazina wikuri yitwa Arnold niyo nizigi
umunyarumonge agize mariage no mu diaspora
nyibutsa amipro niyo nizigi
Arnold ariko amwita ku izina rya Arnovich muririmbyi wa mbere dose mu Burundi yari imikeke myinshi
yahoze aba mu Nyabugete
uba mu Gasenyi
Yaje
Arnovich araba Nyabugete
niyo si yagire mariage se
kubera ko abantu mugirira ama mariage Nyabugete kubera ari amazu meza
ego kandi donc ninzu uri wenyine mu rupango wa wenyine
kandi uri umustar utegereza kwibana
ama kandi nkumbure yahavuye ya Nyabugete araza kwitubwira kuko yari yarafite inzu nini hama madame wamaze kugenda urumva rya rushato rwari rurenze
ntiyari kwibana
none
yari gufuma mama bagaratu kabana Nibyari gukunda
urazi bitoroga muta
Nibyari no gukunda
Arnovich rero araza kuba ari umutumire wacu
tubibutse yuko ari n'umwana wa Buja FM ni Buja FM yatanguye kumuvuza kuva ku ndirimbo ya mbere ico gihe ari muri generation imwe na ba Obelix ari muri generation imwe na ba Madiba da Classic ari muri generation imwe na ba Oleg nibaza yuko tuzomufatira umwanya tukanababwira byinshi kuri ya generation Buja FM yagira teza imbere iraduza ariko nabonye uwitwa DJ Phil Bites ngo yanditse yuko agiye kugaruka na Olegi mu muziki Olegi yari yazimye numva ngo na YouTube yari yayigurishije yagize ikibazo ikihe ariko Israel ndashaka yuko
agira mugarukane gute donc bakorana ama collabo
ndibaza hari indirimbo igiye gusohoka ya Phil Bites na Olegi hari ikintu kimwe nashaka yuko tunaganira ufashe wongira ushobora kuba ubizobereyemo cyane ndashaka utubwire waragiye kwa Dudu narakubonye
yego
ningene winje narakubonye ndanago klaxon no kutambonye
sinakubonye
nari kumwe n'uwitwa Lewis
wabonye kuba mfashe neza barampa n'umupira
baragwana gapira ugenda wambaye ayayaye
concert
urumva nari kumwe na Lewis wo muri The Beat Band The Beat and Creation ngira waramubonye
yari muri service
ndashaka rero utubwire hari kibazo ikihe mu Burundi cabe ingenieur du son Israel tureke kuza turavuga ko ibintu byose byera mu gihe bitera waragiye kwa Dudu harabaye akagorane ka sound ni kabaye
karabaye vraiment
karabaye
na Dudu yari nabivuza ari excuse yarabivuza ari excuse aravuga je icyo ntatahuye nuko la veille musi dukorana ikiganiro sound check
yabaye inshuro zibiri
musi dukorana ikiganiro na Dudu Friday cyagiye haba konsere ya mutima hajyanye Dudu yari urabuzi ko muri programme twa twamushize
kwara na mwaki
turamwakiye yapfuye kweza 16h agenda muri sound check
nagira ndakubwire yuko na ka 3h sound check yarabaye mwijoro rinini sound check yarabandanyije ico nagira ngaruke ko nigiki
kandi vraiment abantu vraiment bari yanuye niyo hataba ujya mu hari mu MC yari ahari umwe avuye muri Kenya na DJ ni bo bavugije
aho mu MC yari avuye muri Kenya
niko numva
yavuye Kirundi yavuye
Swahili n'Icyongereza
gusa
yego vrema yavuye muri Kenya arashusha abantu mu nyuma haraza rero umu MC yakira umukozi w'Imana umwe Patrick wo muri Bomberge
niyo yari umu MC
oya hari umu MC yari yakira umukozi w'Imana
umu MC nde w'Umurundi
Yeye sina mwenye zina vre.
Ni mushasha.
Donc wari kuri programme yo kurongora rya programme. Yakiriye rero aba
umukozi w'Imana.
Aho
nashaka kugaruka ni hehe? Bimpaye icigwa kuri kino gitaramo cha Dudu. Ndashaka gato tunabifatira umwanya tubigaruke ko gato. Hari kibazo ikihe ku ba ingénieur du son bacu. Kubereka ba ingénieur du son bacu badahuza ururimi n'abaririmbyi. Vuze guhuza ururimi nshatse kuvuga yuko na collaboration nziza iheza ngo ibe impamvu ni yayo ko nabantu bo muri Even Sound tubahamagara bakubwira ikibazo cabaye kuri sound ni cha Sami
ubundi bafise
CRV ari kuri sound
musi bafise ubundi bafise umwe ingénieur du son akazi arenze itwa RV
asabi gutwi gukomeye
man rero iki concert ya Dudu jewe ingene no isigura
ni ya stage frame
ingene no isigura
cemeranye je jya rya mbere ndayibonye
wabonye
yubatse ku
yari creativity te ubwo
yubatse ku
imisaraba
oya tuvuga ivyiza ariko n'utunenge tudushiremo
utunenge rero nivyo sound yarahaye muri sound check na Dudu aravuga ati RV bimeze gute kuri mikro eh
abantu bahari
bahari ati nibikiga vyagenze gute
uko nyeme
aha ati mutubabarire nigituma twatevye
he
nigituma twatevye ivyuma habaye mu kibazo kidasanzwe
ari tudabivuga
yego vre
kugira ngo publique nibone yuko ikosa byamuvuye ko
hama rero ntagaruka bafise ama mixer digital yandu savinga ibintu byose ama ebana ama low ama trip ibintu byose wavugiye ko muri sound check bakabibika bakavuga ati ni micro principal ya dudu iyi ni yande iyi ni yahe iyi ni yo kuma battery rero amaze kubita nk'indirimbo imwe canke zibiri Samono mubatera arahagurutse
ahaguruka ja
aragize gutya sinzi ikintu cyabaye kuri battery turabona rero vraiment ko hacyaba ikibazo kinuze kandi byatangwa imenga kuri battery
kandi hajye urazi uko mubatera ari watwara band
man ariko dudu yarafise abo ba musicien yami
bari professionnel
ibihume barenze umubassiste we warare arateye ubwoba umubassiste Que terrible.
Ndashaka ikicho kintu vraiment tukigaruke ko mbega nukubura
nukuri ku Imana dudu ebana nibamureke. Yabatara yabatakijijwe. Nayo uvuga ko hari nganga kuko bari benshi.
Eh none ga Israel uri mu bantu bemera inganga?
Oya.
None kuvuza inganga.
No ni kubera benshi bari batemera Imana batemera yuko hari ibintu byiza babishira muri yo way niko niko nshatse kuvuga
bayitwara muri yo nzira
ati ku bantu bahari arafisi inganga kuko warabona 16h hari hagaragara 17h ntibari kirenga ngo ukabona 17h 18 ehe imvura yabaye
oyi mirongo yari myinshi mirongo yari myinshi
wewe rero amipro ijya concert n'ukuri
satani yarari Sami reka tugire ko tuze turanavuka Sami wo muri event sound yanditse ati Vyoshoboka ko hatabura makane akagenze nabi ariko muri rusangi vyaragenze neza hamica bitumye nuko kuva mu gatondo harabaye ama modification mesha tandukanye hari naco chatumye abakozi bacu ba event sound twararushe cyane muri kijya gikogwa byavuye bivamwo ukudahuriza hamwe peut-être kwa bamwe na bari ya kumpande zose ariko mu nyuma kubwineza n'agaciro duha umuntu wese atwituye byaragenze neza harabaho kumvikana umunota wanyu nashaka rero tugaruke kuri ino jambo
byahaye none gute modification
zayo ubundi jewe nashaka mfate n'umwana tunamushimire sana
kuri
ino message uti kubera iki Israel n'abantu bake ubabwiraga kosa akaca yumva yuko aca yumva mengu ramubwiye nani ariko urumva yuko ngaha aravuze ati nivya nimba hari wakatagenze neza muri rusangi vyaragenze neza kumbure ikindi gihe aho hantu harakatagenze neza nuku hakosora nibaze ko mukanya aca tugaruka
Chatugaruka ubundi ivyuma ntibisezerana kandi
ntibi ntibinaramukanya
urumva urategura ibi ugasanga haraje ibindi utari witeze ariko ijya concert harabayemo imbogamizi nyinshi satana arabitoba turabona yuko gusa kugira ngo baperturbe dudu ijya concert imerewe na kuko warabonye yuko nimba aho baharabaye nk'ikibazo amipro kujya concert yo yavuye ku kantu gato hama rero ntuze ukacusanga kirabaye grave
ereka ko numu artiste yateguye akavuga ati nje gutanga umuziki mwiza no muri sound check byagenze neza kuri show bigahinduka rimwe na rimwe ashobora kuba perturbé akavuga ati nyene ari nigiye n'inguvu zicika burya dudu numu professionnel wundi muri rimwe akesha cyerekana niyo image tameze neza mu bantu urabizi aba artiste benshi nga
cyabishofa
aca tangura kwishofa uwundi akavuga amajambo atabereye ariko jeco nize nuko natwe duhari nga kugira ngo dukebure yakagorane ka bay ariko even sound turazi yuko itanga sound nziza kandi ifise na stage nziza tunabashimire kuko barazi no gukolabora barazi no gukolabora barazi no kubana neza bujya n'abantu Ujya twebwe ngaha turakosora reka ta mutima mu burimwe kugira ngo ejo canke hijya ejo aho twabonye yuko harakanenge umuntu ashobore kwakosora ariko barabizi yuko tubakunda kandi barabizi yuko twemera nakazi kabo
mukanya turagarutse reka tumira mate twumvirize ino ndirimbo ya Dudu ari kumwe na Yves Shaka indirimbo yitwa Turafise Imana nayo nyene barayi performance ya mipo mugabo Yves Shaka ijwi rya Yves Shaka nitwaryumva
kandi Yves Shaka afite ijwi rikomeye
ibazi
Yves Shaka
nukuri
wamuraga mana
ndayigutuye
na mipo nazo Avuze gute
ngo ntimwemera kwinganga ziba
nta zibaho umuntu yemera
Israel zibaho mugabo ntuzemera
umuntu yemera ibintazi uyo muntu namanaze
aba ari umuntu azi
kuko Israel kandabwira ikintu kimwe nimbuzi neza yuko okay wagiye kuri uyo muntu akoresha inganga ni example uyo muntu nawo nyene ntazi umunsi azovira kuri nusu
babyita mangetenge
uravyumva none utazi umunsi uzovira ngaha ku isi bize umuntu umwe mutanga
uta
nashaka kubaza kino kibazo waragiye mu gitaramo cha Dudu je mukana ariko ndavuga ko nijya mbere personnellement mbonye stage yubatswe kujya ku ruhande rwanje maze kuja mu evenement menshi ariko personnellement nijya mbere mbonye stage imeze kujya kandi cyo nkundira even sound nuko barazi gukolabora nabivuze jewe Sami turavugana urumva jewe even sound iyo nsanze hano bariko baragira turamaze gukora na katari gake n'abantu bazi ikintu kolaboraso hari n'igihe samashano kuguhamagara akakubaza ami pro wumva gute nuko bazi icyo ari cyo kolaboraso cyangwa gukolabora n'abantu
kandi rero icyo ndabakundira even sound barumvirizi mukriya
ere gutumvirizo mukriya
ikino abashaka nico bakorera ere kuvuga iyo ugiye ubituye baraguha gaciro bakakumviriza bakagukorera ivyo ushaka
ere gutumviriza mukriya biragoye gutera imbere nanye ndatanga karoro mukanya uno munsi biragoye yuko murunda zoge ndakurondera stage na sound hands mugiye do seven sound mugiye do se buja event mugiye do se ba Michel nabandi kuko ivyo twaririra uno munsi twarabironse birahari ngaha mu gihugu kandi aba tutabifise sinibaza yuko Dadju yari kwemera kuduga ku ma stage yandi yari kufuma agenda mu Buganda bakaza na stage na sound ariko kubera twari tubifise byari byoroshe ko uyu artiste munini dushobora kumwakira kuko bajya babasama exigence menshi kandi akomeye uratawe ico kintu ndio nashanda kubaza kino kibazo ejo nuko utari waje kino gitaramo cha Dudu cyagusigiye cigwa icyahe kino gitaramo cha Dudu abandi bakwiye guciga ko iki ariko kandi kino gitaramo cha Dudu kiraza kutwereka iki muri music industry muri rusangi atari muri gospel no muri profane aho niyo nshaka kunyishura
kiranyereka yuko hariho abantu bazi gutegura ibiteramo ndavuga aba evenementiel abantu bakora ama evenement urumva kugwego rumeze neza uko ku mpande nyinshi zose presque zose byari ku murongo byari ku rutonde byari bimeze neza biranyereka ko dufise aba artistes bazi kuririmba neza birananyereka rero ko dukwiye kutijajara gute donc ngo uvuge ati ndahejeje urumva anye byose byamaze gutunganya hama uca wijajara kuko igiteramo utaravuga bye bye akantu gato gashobora kukwicira ibintu kakakwicira CV kakatuma wanashaka utari umuntu wijunja utari umuntu yihangana ushobora kuba dekoraje kuko uravye Dudu ngene yifokariza cyane kuri music agahebera abakora promotion agahebera staff ijejwe ama ijejwe ibintu by'amafishe ijejwe ama stage
ndabwira ikintu je cyane natumye mbone uko kino gitaramo kizogira reside ureka ndanaki kubwira Dudu sumurundi. Wewe Dudu ni muzinanye.
Yego.
Je Dudu ni tuzinanye. kukwandikira wo dudati fasha promotion bivyare kwa kandi wari kubikora okay mbaza kubera kuvuza ubwo
mbwa twara mufashi
yeah kandi twabikoze no mutima umwe
eh
atari umuririmbyi w'umunyamahanga atari daju wabibonye ko naho nyene kubera zana na company nini nga ngira undi muririmbyi amaze gukora igiteramo utuntu twose two mu gihugu ajya amapano akaba ariko we urazi bijya amafaranga bitwara bijya ntivyamutwe munsi y'imiliyoni nka 5
kuvuga amapano yawe
tujya ajya amapano yo mu ma centre ville ajya amapano arazimbye urabona okay chango kuri la coste mere kijya gipano kinini yari duto cyaje mande ya CRDB bijya ipano binini yari duto cyari ya zakote yari duto cahe yari duto bijya bintu birazimbye deja uri inzu ubona ibintu bimeze kujya bisigura yuko yemeye ku investisa mu kintu uri kurataho ndacage hari jambo dudu yavugiye nga je malheureusement star nakoze ku munsi wa gatanu ariko umuntu twari ku namubwiye ati uyu mujama ari professionnel uti jambo yavuze nijya yavuze yavuze ati jewe dudu sinzi ngo ibya stage bimeze gute sinzi ngo nzoririmba sangapi ico nzi nuko nzoririmba kandi umwanya wanje kwiye hasigaye gusa yuko team imbwira ati genda ukora iki yarakubwiye ati jewe raswa atambwiye ngo genda sinshobora kugenda kuko ndamwubaha mubayiriza akazi kiwe simenya ngo hinjiye amahera nganuko ntiyabivuze nga ati ngo amatike ari kagurishwa gute
yamubaza ati no musaruro uzokuramo nuwa ufise inyungu yawe muri rya konse
waracumusa kijya ki ndakubwije kuri ngaha mu Burundi ndabigusubiriye abaririmbyi bashake bavyumva uko bavyifuza ariko ibi ndakubwiye nibyo igice kimwe kwijana c'aba artiste bacu ntibashobora kwizera umuntu ngo wowe ngo uzokurikirana byose jewe nze ndirimbe kanda guhakaruka hafi ndakaguha ngana muririmbyi ase manajere ariko iyo hageze gusinya kontra ya show haza umuririmbyi atizera manajere hari aba manajere gusa b'amazina ntibariyo bariyo ntibariyo
ariyo
ngana muririmbyi ashobora gutegura konseri canke akakubwira ati jewe nibyo ndaduga umpaye amahera yanje ariko banze uyanga manajere ntamenye n'amahera bamuhaye ngaha ntabaririmbyi bahari bategura ibiteramo ariko ugasanga niwe ari kariruka no kumwanga kumenya uko tike ziriko ziradandazwa bijya rero dudu yagize bimwerekana yuko ari professionnel utigute wewe akazi kiwe no kumenya repertoire yanje imeze gute mbega n'igiki ngiye guha abantu impamvu hagera kuri show tukaronka ama performance atameze neza nuko kenshi aba artiste bacu baba bashaka kwiruka mu bintu byose akumva yuko ari waje kwisabira sponsoro akumva yuko ari wategereza kurondera Israel ngo Israel imeze gute ndondera mikiganiro akumva yuko we ari wategereza gukora ivyo bintu byose nawe n'umuntu araza kuruha niyaruha naza gufata umwanya kwiyo kwitegurira performance yiwe ariko mu gihe ufise umuntu akurikirana ivyo bintu kandi ukamwizera akenshi utanze performance utanga performance nziza kuko bwa buruhe bwose babwamaze kukuvako wakazi kawe abarako gutanga umunezero kuri abo bantu uzorada raba nka redemption voice ukagira wabaza herufe ngo twinjije angahe wabaza bigabo ngo bimeze gute vyose usanga ari Iva ariko aravyirukamo Iva arababwira ati duse concert tel date tel jour nuharira kuko niwe aba yabipanze uko ni kumu artiste akwiye kubigenza reka ndaguha kandi karuka hafi urabona nk'iyi shake nda okay Alberic Change Event Sound shake ngaruke aho nyine uzi yaba Alberic Change ba Kevin yaba tizera abakozi babo ibintu byo kwa mavyavu uti kubereke Alberic arazi yuko muvuganye akarunika abakozi kuri tere ibintu biba bimeze neza nubwo yoza show yatanguye arabizi uko abakozi bo babizera do même even sound sami arabizi yuko canke Kevin barabizi yuko umwanya wose baza kuza kuri show barafise abakozi bariko barabikora ariko niyo rongera ndakwereke yuko bajya araba leader batandukanye n'aba boss umu boss ni wa muntu ashobora kwicara mu bira kumva yuko yahejeje ni kanga urabona Albert kare karateru review si kenshi ni kanga urabona baba Kevin na batonya biwe na basami bariko barateru review si kenshi ugasanga namatara nibo bariko barayakora je ngundazi yuko screen stage éclairage byose byakozwe kuri show ya tutu ari sami yabikoze je narigezoge na muri expo yabereye kuri Cercle Epique ico giye narabona Kevin ari karateru review nibaze uje nonye na event sound bikasi murangena mu event me abuja event ugasanga Albert karakora vyose Albert ki abuze na mahoro ni war karateru ari karafasha bituma numukozi akora cyane burya nibwo bita leader kumu leader kugida abandi ariko kabereka ibyo yategereza gukora nawe ukabibafasha biratuma n'umukozi akora yorohewe kandi akora nishaka ko avuga ati nubundi nubwo je ntubikore uwundo ngo yaraza kubikora uri kura gitaho niko twara dukwiye gukora ariko nibaza
yuko bagita gutera intege abakozi bawe
none wibaza nabaririmbyi bangahe bari gukora sound check na okay nabaririmbyi bangahe bakora sound check nibake
amipo nubuzi nubuzi byurimo
none ngaha nabaririmbyi baza ku mashobo atakoze sound check imvura yabo ngaha mbira ndaguye n'uburorero ngaha ni benshi nabaririmbyi bigeze kuza eh reka ndaguha karo muri show ya Christophe yabereye kuri Zion Beach ngiye guha example nje nari MC naraje no gutestinga sound mikro ndi MC kandi MC nta bintu byinshi mba nkene harabaririmbyi baje batagize na sound check baca bashitse babahamagaye kuririmba bavuga twe tugeze kugira live barabwiye ati mugira live gute kandi mutegeze kugira sound check ati uko nyene turaririmba murajya ama festival akomeye mu bihugu bikomeye barakubwira ati ngo uko nyene uraririmba zingu twawutahe zingu twawutahe manake
nivyo nako nawe
awujui mambo kunafanya
ma evenement menshi urumva kirazera kwijajara ngo aha ni fresh ngo aha ni bon ahejeje igitaramo gitararangiye uko imbogamizi ishobora kuza anytime ugahura n'ikibazo
utegereza kuba maso
utegereza kuba maso ukaba gado kuko uravye ingene vraiment kijya kirere cahindutse ibintu byose biri ku rutonde mu gitaramo cha dudu ukumva akantu gatunya gusa micro n'ikirasohoka cyangwa igagumicika ukumva batteri yagize ikibazo ukumva hagiye mutamore ya 5 ou 10 minutes gushikaho dudu akuvura ntihabeho ibintu by'amatamore akaca aririmba akapela akaririmba n'uwa piano gusa just kugira ngo barabirepara urumva bijya bintu n'abari satani aba ariko arakuvyongera tu kugira ngo iguhungabanye
ndakubaze no
nivyo sino igitaramo muri rusange yari bien sound yari nziza aba ingenieur diso bari beza abantu bose bari kubarakora gushika no kuri manager Chris Dr Chris yari ko ari umve na mwanya wari uhari wo kwicara n'abaraswe bari guma biruka he biruka
tuve kuri ico tuje
kuri sema tu sinzi ko bavuze ijambo ry'Imana ama concert nk'ajyanye ntazamo abantu bakijijwe gusa na kandi bazokongera mu jewe nabo
no nta muntu yavuze ngo dushaka no kuva kwa dudu tukaja muri cristal
ibaze je sinde na oya gusa nuko twari kumwe n'aba musulman twari kumwe n'aba catholic twari kumwe n'abantu badasenga bari guprofita tu bagatumira nk'umukozi w'Imana 5 minutes bakavuga
umukozi w'Imana yarahari
je na jambo y'Imana nabo numvise vraiment basome nk'umurongo dutane cyangwa bahamagara nk'abantu bakiraga
kiza ako ni kubona ko kohinduka
konyere makonseri nkaje ni vyiza
ariko Israel
none wabonye ko muri Redemption Voice en personne yitwande bigabo yaswe no kuvugishwa
ariko jewe
akavuga no mu ndima akavuga
ivyo ni bon ariko reka ndabivuge rero ko uko bikwiye gukogwa just nibaze ko bakwiye guhamagara umukozi w'Imana ngo aze hari umukozi w'Imana ashaka kuza mudi kacigabanuka nibaza yuko ahubwo hajya nyene mu ndirimbo muri imbyara kararirimbo boca bagira kaba abamizi se bakabandanya bavuza urabibona nk'umuntu wa piano kugira ngo gafonso no kagumemmo kajya kantu karaza gutuma abantu baguma bari muri ya mutu urabitahu
agize
umukozi w'Imana duge kuri stage
yega kagumamo
kagumemmo
hajya bari kagumamo na ba pulineri barabikoze barahama 5 minutes chanque 2 ibikwiye tukugira ngo je sinzi ko bari simba sindi surko uba uvangiwe chanque ubu uhuvye na gahunda ibirimo sino ibiteramo nkabijyanye
birate Cedric Bange nayo avuze ati ntutandukanye concert na evangelize
birategwa sana aha nika barabibonye abantu bari haje reka
ama ku ruhande rwa performance wabonye gute repertoire uko yateguye indirimbo uko zakurikirana code wayibonye gute
yarakubise bien man yarakubise yarateguye yarateguye hama sinzi ko ari kubera yaciye ahunga abantu n'irya gahunda y'ivyuma byaguma byaciye mu gatonyo birahagira ikibazo harabayemo umwanya umenga araririmba indirimbo z'ama slow umwanya muremure abantu batangura ku sinzi
zigenda bukebuke
ya zandirimbo zigenda bukebuke za ke
zimwe na public ishobora kuririmba
ukabona nyene abantu nyene bajyamye basinziriye sino abantu bari bazi yuko ebanari show na show
icu uvuga rero yari kuziherako
yego niyo yazakare nka 17h ziya zisinziriza yari kuziherako amajya amashosho agakubita sino ziya za slow zigenda pole pole aziririmbye hagati mu nyuma rero ashara herezige ayaye
hama public yari yaje mu giteramo mu maso bari bameze gute nigikubona yuko bahavuye baruma
urumva ijya concert ya mipa ya concert yari iteguye ku rwego rukomeye mugabo yari mu bihugusi byinshi ijya concert yari ebana abantu benshi bari bayishuhiye bari bayikaniye niyo hoho
je ni basa yuko rasko ubungira yanaruhutse tukona mushira live Israel nubwo yari minota mike
yego
raska kavuga ejo yararushe nivyo
niwa muronse
twaganiriye minota 2 ariko urabona yuko vyukuri no mujwi yarakirushe ko yavuga ati nivyo igiteramo caheze abantu batashe ariko hari ibintu dukwiye gusubiza uravyumva nibasaye ko nakantu wo cugira kuna kamubaza rasko
uje nubwira tumukobwa ngo ndagukunda yagusaba 30 mire y'inzara ukaca umugira amatangazo niyo varuvaru
ya niyo varuvaru
ako Arnovi indirimbo yanditse bimeze je ndagusavye umbyi hit wayanditse wari ubizi ko izoba hit byagenze gute
bo bundi bwo navyo nari na muririmbyi akora avuga ngo like ngo nkoze hit bibaho gusa indirimbo nayikoze iri baze ku nkuru y'ukuri ibintu nabona byari bihari ico gihe
none nta ngaruka mbi byakwege
bon hari ingaruka mbi
nko kuri aba bavyu sanga bafise izo ngeso
cyane kuko bundi bwo harimo abantu no vuga ko bari muri family nabo vyabakorako bien sûr erumva hariho bamwe baje bimvira ati
ugasanga bariko baratanga bavita guhonga abakobwa ukamukubita nyene aka taxi ka 250 mire agasheke ka 5 million
kaifu uturatisi baratugura
ya vrai hama kandi bakabikibanga
yo cyane no babambire uzo baza badada mudada yatanze ibintu neza bajya nibacira no hasi
ya vrai
mugaba abasore wirigara
sugar daddy hariho n'abashuga mami none bahunga abahungu umumere nyine akakugurira umumere ari mari nyine akagurira umutipe nyine n'umujene imodoka
baruzuye baruzuye hariho ari uturigara ngo bicara ko ngo numva mbaga navyo
eh ano bishije Benz wayikuye
eh jewe
Mercedes
easy
wako twari tubana mu kanyosha
kandi ari muvita ko muziki gusa
eh mbira mbira
akora muziki gusa
genda cyari kuri spacio mbira Mercedes Benz yavuye
izi ya Mercedes ya shitse ngako ku mafaranga ari ngibihumbi
10000 dollars
ako yarakivunjwa mahera make
Asha ndibuka ndibuka twagiye no kwipimira ingozi cyagiye urabyibuka mu minota ingahe twari tugeze ingozi ariko man ntihagira umuntu azokwihebura frere
Narnovich yari yarihebura
oya ndiko mvuga kuri ngene Imana ishobora kuguhindurira ubuzima kuko Narnovich arazi ubuzima twari tubaye mu nguyu
je ona ryamye ndumukene nararonka miliyoni kuri konti mara ya mbere naronse yabaye 1500 dollars najyanye ata 500
yavuye mu muziki yavuye ari wakoze ikiganiro ni gitaramo ni YouTube
afite sino vuga
ngo umuntu yakunze ibikorwa
Israeli ariko aravuga ngo za Benz n'ibiki hanyuma cyane avugira ngo umuntu arashobora kuryama ari umukene ejo akabyuka ameze neza
ni nk'uko ushobora kuryama ufite imvura y'ibicana ejo ukabyuka uri umukene
banke yahi
yahiye gute
none yush
Narnovich ariko umeze neza
yameze neza cyane
iminsi myinshi
ariko je kibazo mfise ni kimwe kubera iki yari no kuvagira mariage umurindi wo gusohora indirimbo wagabanutse ariko urabibona
yego cyane icyo ngomba no gusigura
utubwire madame yarakubujije kubera hari abantu bagira mariage umugore akavuga ati burya rero ibi bintu urimwo raba
bon je mu bisanzura bwo yambujije ahubwo gusa no vuga ko tube twagize mariage muri 2021 hanyuma ikibazo cya mbere cyahabaye nibaza ko mwibuka neza ko twari tuguye mu bihe bya Dunda na Mugera no za Gonga Tour hanyuma murazi ibibazo byahabaye hagati ya jewe na Master Music
dushaka unabitubwire habaye ikibazo ikiye kubera hari makuru dufise avugwa yuko hagati ya Master Music na Narnovich hari yuko tumvikana mu gihe Narnovich tuzi yuko indirimbo yazikorera muri Master Music natubwire mbega muri Gonga Tour ni wahembwe byari imeze gute ko sponsor zari zihari
bon icya mbere cyoco guhembwa kuko ni twahembwe twahembwe kuko tubwirwa yuko uburyo bwaheranye na Tour
na bajya bose n'abacinobi
twese pesa ariko uyiraze ukaja kuraba ama sponsor twari dufise n'ibikorwa twakoze nta muntu numwe ushobora gusigurira ko umuntu yotaha muhira afise nk'amahera yo kuri ya taxi gusa ngo bitahuye
ukumengo nimba nihenze igiteramo cyanyuma kwinjira yari ku buntu cabere ngahi bubanza kwa komiseri none mugira gute igiteramo cyo kubona umwaho
juste hari ibubanza nta cabere ngahi cyane n'istora kuri Bamako mwija
ariko hari n'ikintu cyabereye bubanza General James sinzemo kwinjira ari kubuntu kabisa
umva rero harabaye mu bibazo urumva rero ivyo bimaze kuhaba haca hinjiramwo uko nja mu bintu by'ubukwe kubaka na byurazi maje kuja gutegura ivya mayaje biragusaba umwanya ibintu by'umuziki nsa no maje gushira ku ruhande maze kubaka kandi hazamwo kuri social media turabamenase rero urumva
je nka bamenase kubera
amajambo tuyabara hariho nabadutuka umuntu adashaka kuvuga
madama akabibona
rero ivyo kumanza kumukonsola kumwereka ko muri entertainment ivyo bibaho abantu bashaka kuvuga ata je nari ndabimenyereye mugabo we watavyamenyereye
biramwafekta
cyane
rero cyane mwengaje muri monde y'ibisazi
yes urumva rero vyantwaye umwanya munini kugira ngo ivyo bintu nshobora kumwereka ko bibaho ariko ubuzima dutegezwa kubamo kugira ngo bate babimenyere rero umva vyategezwa gutwara umwanya nico gituma mbona naricaye sohoye ugasanga soye indirimbo imwe mu mwaka simbandanye kubera ko ivyo bintu ntivyari byoroshe kugusigurira no kugira ngo byakije
abo mwaziriye rimwe no munsi bamwe bamwe baradende bukiwe mwaziriye rimwe na ba Obelix ba Madiba ba Oleg ba Wiz Design uno munsi wizara hari nivyo Arnovich aragarutse ariko arabandi bantu tutacumva mwibaza yo kare kubera iki generation yigeze gutakarira rimwe hari yabaye kibazo kihe no kubura uburyo no kubura abantu babashigikira canke hari byo mwabonye muri entertainment kumbure byatumye mudebukiko
bo ubwa mbere bwo hari ikibazo ca mbere no hera ko hariho kicenye no kubura uburyo bamwe muri twebwe simvukira za hano hari abari baje kwiga amashuri kujya naje nari nacinje kwiga amashuri mugabo imana ikangirira ubuntu nkaronka ngene nshobora kubandanya nshobora kuba mu gisagara ariko rero n'abandi bari ngaha basanzwe bavuka mugabo uburyo usanga bugoye rero ukaca usanga n'ugiye gusaba kugira ngo agushigikire ugasanga amanza kuraba ibi canke biriya kuko nta henshi duhora tubona nibi byo kuja mu management usanga wagiye kubiraba neza usanga urongoye management ari umukuze wa naka canke ari kubera bava hamwe ahantu kanaka abenshi usanga ari uko bimeze rero kacu usanga hatwebwe tutaba dufise abantu bitwa ko bari proche yacu ngaha mu gisagara bashaka gutegura ivyo bintu canke babushigikira ba artiste kacu usanga turi banya mu igenda ko waretse uburyo
ariko arno tugaruka aho hantu ndusigana inkore ku maso nubwo urumugenzi kijya giye mwari mu samadili menshi hari bitaramo mutagaragara ibitaramo byose ni mwari mu bifizi ni mwagaragara ni mwahembe kubera iki mutashoye ku investisi ubwo buryo kugira ngo mubandanye mukora ibikogo ico gihe waruki rino muri master music indirimbo zarasoka warariha canke wasohora ku
reka gato tumaze tuje kuri ico kintu gato dushira ibintu ahagaragara sizo je ndirimbo ntarishe muri master music ni ndirimbo yitwa bogos
ndumu bogos
ngo ni ndirimbo yitwa nzohinduka
nzohinduka
hamwe ni ndirimbo yitwa pole pole izindi ndirimbo zose narazirishe
ha mukaba uri muri management gute
nico rero afete
Isaga rona kwara nasibintu byisha shaka kutubwira adashaka kutubwira.
Ufete, ufete harabaye umuntu kutamenyereka. Ega ari umuririmbyi ba mu profita. Ugasanga eh bariko baramumanipira, bariko baramu.
Akazina ka kiduka.
Eh.
Ibyo bindi bya Berry Music bacha ko bahabwa ibiteramo byinshi. Ugasanga ni iby'ubuntu.
Acha bifuta mu nyuma. Ama service acha gukorera ko ati we kufisa izina kugira ikingo dufashe iki. Hambwa sanga kuri Gaspia ugasanga bariko baraku barakugendera we bakugize skari
none yami wewe ndamaze kubona ama contrat menshi usinya
yego
wanashaka nkabona na bimwe bimwe n'uburyo buronko ubwabo uraza ba artiste ngaha abubona bari ku mwanya bakora ibiteramo byo kuba
ariko kubera iki mubikora mugiye muzi yuko umuziki no musari business
ni business mugabo urabona iyo umuntu akituga hari nkuno munsi jewe nkakarurera uno munsi jewe hari ibintu bashobora gukora kubera
ibyo wabona
imana yarangiriye ubuntu gushika uno mwanya sinshonje ndasa uburyo ndashobora kuza nkata mugabo je ndaza ba artiste benshi aba yakoze concert no munsi ni bari samedi lundi ukabona rakwandikiye message grand frère gute ni sawa che hari baba sihitse ukabuse na 20000 ndayagusa vyo yabo
kandi afse hit
afse hit na samedi ari yakoze igitera abo barahari nawe ndazi kumaze kubumva atari rimwe canke kabiri aho rero mbaye ndabishira habona gusa kugira ngo uyu munsi tu canke hijya hejo bishobora gushikira ushobore kumutahura
ariko Arno nigiki wize muri music industry nigiki uje guhindura nigiki uje wizeza abakunzi bawe kuko uno musuragaruze indirimbo yitwa Sayira iriko yakigwa neza
comeback yawe ipanze gute
Bon, jewe nta bintu byinshi no bizeza kuko ubundi bw'amajambo nyina kumara amajambo urashaka kuvuga ibintu byinshi bibigahirira mu majambo. Ariko gusa je gushika no munsi
tuguha umwanya
ego mu mpumwanya kuko
hama ibikogwa byivugire
ego mejeje na mediator wa inosomene nyene mu ndwiza muratangura kubona coming soon indirimbo ya Sama. Ego urumva ko iginana ihaya akanya gatoya kugira ngo ize abantu bumve ko
ntango ibikogwa hari sano yoba bifitaniye ndavuga kuri hit wakoze yitwa Pole Pole Arnovic wa Pole Pole na Arnovic wa comeback inondirimbo sayira.
Bon binovuga ko isano gusa nuko Johanni ni impamvu nahereye kuri inondirimbo uretse ubutumwa buri mu ndirimbo ubwayo titre ahanini jenewe yampaye icizere muri jewe kuko ufatiye ku bintu naciyemo nk'ibijyanye na album par exemple yitwa Bimenye aho araba producer no mu minsi mike nzoshobora gushyira hanze kuko ni ibintu byatwaye uburyo kandi bibabaje umuntu aba azi igikorwa uri kurategura cyangwa uri kurakora
album irahari cyangwa yagiye mazima yongo
mu isanzwe hari indirimbo zihari zikwiye n'izindi aba producer baguma bacengacenga
kuri ya projet wari wavuze ko uzuyimurika mu rumonge uri wagira bicwa impartage ako sinzi iyo byahereye byagenze gute
twarayimuritse uretse gusa ko zitari zikwiye kubera hari umu producer umwe ushikana inosa
iyi ndirimbo sayira iri muri album
yari irimwo muri album ariko gusa
uri kushima kwisora imwimwe ubona abantu bayakiriye gute indirimbo ibona izo gushikana hehe.
Iyi ndirimbo deja je novuga ko ari réussite kuri jewe kuko uko nari nitetse ko abantu baza kuyakira cyangwa baza kuyiraba nasanze bitandukanye cyane nasanze mu muziki bari très avancé ariko baratera imbere mu bintu bijyanye na social media cyane ndirimbo bayakiriye neza barayikurikirana ama commentaire mbona yose ari positive.
Bahungu Barundi kazi
nshuti z'Uburundi
reka twumvirize ino ndirimbo ya Arnovic shasha yatuzani
sayira
niko yitwa iyo ndirimbo
ngo bizogenda
neza
ni ndirimbo nziza vraiment muyikunde munayikundisha abantu
sayira neza
bizogenda neza twaragarutse mu muziki. Ariko Israel iciza cyo muririmbyi amaze kumenyekana ntaza guforsa cyane yagarutse ikibazo nama ngira ni kimwe majorite y'abaririmbyi yatwemerera comeback baraduha kamwe tubiri bakaca bagenda kuko dernier Marnovic akimara ubugeni yaradukubisa kandi karirimbo kanaryoshe ariko aca swatakara ariko Arno nimba umaze guhemukirwa n'umuhinyanyuzi umwe babiri kubera kutokwimukira ku bandi ariko ukaduha ibikogwa ku mwanya
mbega ninde
ubwa mbere yari koli damaji no tubishyira ku mugaragaro ubwa mbere wamuhemukiye Arno yari koli nturabyibagi
oya koli
ntigeze ntibigeze no kuvugwa na kora namwemereye iyindi ndirimbo ndabeshe byavuga no kwirata
kandi yarayimpaye
oya koli ni intahemuka niyo hemuka
oya ariko byari bimeze ubwa mbere idusiga n'inkore ku maso
Oya
niko byari bimeze ubwa mbere byavugiwe ku iradiyo cyo tuza tubeshe
muco wimukira kuri nde asura kuguhemukira
ubundi bwo maze gusubira kandi kwa koli twarakoze ariko ntibabafashe ntabwo ntayo ndabona ariko Dieu merci ndi kongorana na Trust Beat kongorana na Bedi Best hamwe na Jiga Beat Jiga kabisa niwe navuga ko mbere anahagarariye byanje presque byose bijyanye na audio kandi mari mwiza agiye kabisa two dukorana neza cyane
Jiga ni umuproducer mwiza
cyane
gose wari uzi ko Jiga ari wasanzwe amixa zijya ndirimbo zikorerwa kwa Joel Yes, sayira irasohotse ni indirimbo je nagerageje kuja kuri YouTube mbona views ari sawa ariko ndashaka kutubwire feedback wowe no musi uri kuraronka mu bantu feedback imeze gute uri kurayishimira ni gituma kugira icyizere cyuko nibindi bizogenda neza
bwa mbere bwo feedback ni nziza kuko ikintu cya mbere nani niteze kumva kwari kumva commentaire ku bantu bwa abambere ku bantu basanzwe bamenyera ibintu by'umuziki atanga nka abaprojecte bandi bashobora kuyumva canke aba DJs canke aba journalists basanzwe bakora muri ivyo bintu muri domaine y'umuziki kandi ndire kumva ko sato baza kuvuga ati nka mix na master menga wapi canke donc commentaire nyine itari nziza ariko abo bantu bose n'abantu nari mfise amakontakte yabo umuntu bariko barankontakta aba banyakuhaje bambwiye ngo wandire ko ni nziza mwakoze igikorwa cyiza rero bicizere ko kumbure icyo canke yijya hejuru biri mu zindi zigiye gusohoka
hari post nahuye nayo ku mbuga ngurukana bamenye ivuga iti iyo post ngiye kuyisoma uko nayibonye ivuga iti uwari yararoze Arnovic uburozi bwamaze kumuvako ninde yari yarakuroze kubereka yari yarakuroze ngo numuririmbye mugenza iyo posta warahuye nayo kandi azi uko yizi
kumba barinzi bararogana
ibyo ari barakuroze bega mu baririmbye mukoresha ibintazi
bimwe bavuga ngo bakoresha inganga kumbe nivyo ngo baratwarana inyenyeri
ivyo birabaho kandi
wuri bari bagukaranze
ngumukeke
kamushize mu gacupa ati impano tana ya Arnovic ndayikeneye
bamushize mu gakigaze
muka anuze kabute akamubika we Arnovic akazokora ama concert inoti zija kubana
oya bamushize mu gacupa
eh pompo Amwe bimurana umbatuza baragira ama deliverance mu sino
conselma zukuri zukuri je nako deliverance si flag kandi ndashimira imana ko ndetse neza ntacho byantwaye ntacho byangitse uretse gusa ko nize cyane eh rero gusa ubwo je byarabaye hari na interview menshi yabaye hariho wanashaka baravuga zo birabe na kenshi ari ama concert amwamwe muzobona hari aba artiste baza ukabona akaguka aba artiste baciye bagenda canke no kuramukanya ni baravukanye baza ko musanzwe umuntu ababona musanzwe umuntu abazi mushakira ko ivyo bintu ndabivugira kuri media ko nibaza ko atacho vyo
mugo muri rimvira muzi yakorotse
ya ndamutse
wamenye gute ko yakorotse
je ndi batsa yuko
twese
dusanzwe turabana
warabimubwiyeho
yarabitsi arabitsi ni kenshi twanabivuganye inbox nubwo tutashoboye kuba tubihuriza yego ariko umuntu urashaka kumubwira kandi ukanamwereka amapeve
ubundi aba muwa mwasangiye aba yakuramukije aba yaguhaye ikintu wambara biba byagenze
gutyo ni gahiza amashano umuntu agishano usanga ageze no gufungura uva ngaho ukajya gufungura mu ishano ugasanga urafise ishano muri wewe ubaza kuba hari ega ni technology muri technology nurumva abantu bagira ama operation ata ntambi bamushize ko ngo bamukate ni technology bintu byose
ariko arno ibi biraza kuba ku muziki canke biraza kusubiza inyuma hakogwiki kugira ngo ibi bintu bishobore kuhava
ibi bintu umutima mubi w'umuntu ushobora kumukura mu kamere mere ahubwo gusa muvuga yuko hariho bimwe gusa biza byica umuziki kuko jewe ni mbona munsi nari maze igihe ntakora nuko hari ibibazo nagenda ahura nabyo rero iyo hamaze kuba hari umuntu ari mu nzira y'ivyo bintu atuma jewe ntokora kandi hari abantu bakeneye ko nkora naje ndabishaka ko nkora kugira ngo ndonke uburyo bumbure umuryango ushobore kubaho canke n'umubyeyi wanje nawe ashobore kubaho ubundi nawe akaza kwitambika muri ivyo bintu agatuma ntokora urumva ko uwo muntu abaje gusanga
ni wazayi kwa Israel mwenye chaki rappel zibiri embele kwa tukike bandura na Arnovic alo batu bili ngeni bakile comeback
ni gute
ni sawa
ni nde tufugana
ni Abel
mura musa amiku
ukina nyana
ego
tulikume na Arnovic
ego
mezenezi
ya mezenezi onda shibibana kabisa
ego nadie chane kufuga rutumuzi
murakoze chane murakoze
kandu wa jite comeback nzibu
asante sana kabisa
ama ni kuko meze ikora gose ikore disenga
eh asha jenda
se niko
murakoze cyane no kuri imana yaweza kije
madame wambe yasubiye muri etaze muri amerika
niko yarasubiye
Arnovich afite n'umwana w'umunyamerika
Arnovich azogenda muri etaze n'ijyana Chaka print in Uraki.
Chakora is the Kalika.
Is there a Kusaka for me? The
Kamazango, the Kamazango.
Hello?
Hello?
We Nigute.
No, sorry.
Hey, Minda Tubuga.
Mahoro.
Mahoro.
Diego.
When I know about it, I'm going to
get
a job.
Hey. Arnovich, ndagusavye rero ubone kugarutse kuri Sayih kandi uvyemera abantu bose bakobaratwumviriza kujuje nta blague ibikogwa mbere ebana wicara wifokare nimiburi iburi uno mwakurangire waduhaye indimbo nka zitanu amatuzikorere kandi sesangura uzi wan ugende ugure urutaro intuze ndi yaboro bagira ubufugu cyangwa imbyino ze bayita gura akayungiro
kugira
yungururi indirimbo zose afise uhamagare abakura mbere aba DJ aba producteur abagenzi ba bari mu muziki bayungurura avuga ati izi nizo twubona twa Arnovich ndagusavye je dakene
kandi twa Arnovich no muri dunda ya mbere ya performance
eh kandi ni ifu performing
None yereka ku performing gato ari umwana wiradi.
Mwana wo mu rugo
je navukiye muri Buja FM.
Kabisa.
Usabikire abakunzi bawe mu kurangiza.
Bon, icya mbere cyo ndabashimiye cyane ukuntu bakiriye indirimbo ya Nshasha. Kuri byanezerewe cyane. Hanyuma kandi nongere nshimire n'amagwa ba journalist. Donc ku ma radio yose wemere hano muri Buja FM mbira. N'ahandi hose by'ukuri ukuntu muri komora fasha muri promotion ino
ndi
hanyuma bakunze umuziki no kubabwira sorry byanciye ko no kuvyambaye ko ariko nibaza ko byatoye umurongo byatoye inzira navuze ko kuva mu ndwi kurikira mugiye kubona aka video gato ya cyane k'indirimbo igiye kuzosohoka ya sama ubwo rero urumva ko nticaye ndiko ndakora byo kuri nibaza ko gushika December indirimbo zitanu zozozo ni master zozozo
Yes no kuni bazaye ko twoca tumushimira Arnovich ni nawe asanzwe ari na captain w'umugwa baririmbye n'abamenyesha makuru twaba duse n'urukino tuzokina n'aba diaspora ku munsi wa gatano zwa tariki 26 hasgenwe statut kuri Centre Technique Nationale muzoze muri aburukino Sayira tuyumvirizama twikibanura na Arno wakoze